Proverbs chapter 27 incwadi yemizekeliso isahluko samashumi amabini alesixhenxe Musa ukuqhayisa ngemini yangomso kuba akukwazi okuya kuzalwa yimini mawudunyiswe ngomnye ingabi ngowakho umlomo mayibe ngumbi ingabi yeyakho imilebe yomlomo linzima ilitye ingumthwalo intlabathi ngeyona ingqumbo yesimathane inzima kunezo nto zombini ubujorha bunobushushu umsindo sisiphango nekhwele ngubani na onokuma phambi kwalo kulungile ukohlwaywa ekuhleni ngaphezu kothando olusitheleyo akholekile amanxeba omhlobo kodwa yingxungxu ukwanga kotshaba umphefumlo ohluthiyo ugqusha incindi yobusi umphefumlo olambileyo yonke into ekrakra imnandi kuwo njengentaka ephekuziweyo endlwini yayo injalo indoda ephekuziweyo ekhayeni layo ioli nesiqhumiso sivuyisa intliziyo kwanobumnandi bomhlobo obuphuma ekucebiseni komphefumlo musa ukumlahla umhlobo wakho nomhlobo kayihlo ungangeni endlwini yomzalwane wakho ngemini yokusindeka kwakho ulungile ummelwane okufuphi kunomzalwana okude yiba nobulumko nyana wam uyivuyise intliziyo yam ukuze ndimphendule ngezwi ondincikivayo onobuqili uyabubona ububi azimele ngezona iziyatha zigqitha kubo zohlwaywe thabatha ingubo yakhe omele omnye menze isibambiso ngenxa yezinto zasemzini osikelela ummelwane wakhe ngezwi elikhulu evuka kwakusasa kubalelwa ekuthini uyamtshabhisa uqhoqhozo oluqinekileyo mini ngemvula nomfazi onengxabano kuyafana omnqandayo unqanda umoya isandla sakhe sokunene sihlangabezene neoli isinyithi silola isinyithi indoda ilola ubuso bowayo olondoloza umkhiwane wodla isiqhamo sawo ogcine inkosi yakhe wozukuyiswa emanzini ubuso buyelelene nobuso injalo intliziyo yomntu kumntu elabafileyo nenzonzobila azinakuhlutha, namehlo omntu akanakuhlutha. Ukhamba lolokunyibilikisa isilivere, iziko lelokunyibilikisa igolide, nendoda iya ngokukudunyiswa kwayo. Nokuba uthe wasingqusha isimathane esingqushweni phambi komngqusho ngentonga yokungqusha, akuyi kusuka kuso ukumatha kwaso. Khuthulela ukubazi ubume bempahla yakho emfutshane, yibhekise intliziyo yakho emihlambini yakho. Ngokuba ayingonaphakade ingqwebo nesithaba sesizukulwana ngesizukulwana yinina, sithe thabalala nje isikhotha kuvela uhlaza, ihlanganisiwe imifuno yeentaba amatakane ngawokukwambesa ixabiso lentsimi ziinkunzi zebhokhwe, amasi ebhokhwe alingene ukudla kwakho nokudla kwendlu yakho nokuphila komthinjane wakho. Amen.